Moni nonse ndipo okubatsirani nkhani izi ndine Robert Kaluwa poyamba naye mitu yake. Bungwe la CSEC lapempha President Chakwera kuti aletse zomwe konsolo ya UNIMA yachita poyimika ndondomeko yogawa UNIMA. Bungwe la ECB alidzudzula kuti siri kuchita kanthu pa pempho la anthu ena ku nsanje omwe akupempha bungweli kuti lifufuze nkhani yakusakazika kwa 800 million kwanja ku konsolo ya nsanje. Muzamalonda, kampani za insurance zatsetsa mtengo wa msonkho wa insurance wa galimoto zonyamula vanthu. Muzamasewero, bungwe laona zamasewero otamanga mdziko lino la AAM latili kudikira chilolezo kuchokera ku bungwe la MOC kuti otamanga ayambeso zokonzekera zawo. Tindi zindi zambiri, khalani pamwepo. Konsolo ya University ya Malawi aidudzula poyimika ndondomeko yogawa sukulu zomwe zili pansi pake kuti zikhale zoyima pazokha. Malo ena akuti ganizoli ndi kuphwanya malamulo chifukwa konsoloyi ilibe mphamvu zoyimitsa ganizo la nyumba ya malamulo. Ndipo laisanu bungwe la zamaphunziro la CSEC lilayitisa msonkhano wato la Nkhani komwe lapempha President Lazarus Chakwera kuti aletse zomwe konsolo ya UNIMA yachita. Madaliso Phiri ali ndi ripoti.
Mukalata imene yatulutsa lachinayi Council of University ya Malawi yati ntchito yogawa sukulu zake kuti zikhale zoyima pazokha ayambayi imitsa kudikira kuti ntchitoyi ayiwunikenso. Koma mkulu wa bungwe la Civil Society Education Coalition CSEC Benedicto Kondowe wati konsoloyi ilibe mphamvu yoyimitsa ntchitoyi kambaka kuti inadutsa kale ku nyumba ya malamulo komanso president wakale wa dziko lino apita mutalika anaivomereza. Iwo aonjezera kuti kuunikanso ntchitoyi sungaphule kanthu.
Ife ngati bungwe taona kuti ganizo limene apanga ndilosamveka, losathandiza pamfundo yoonesesa kuti maphunziro athu akusukulu zakachenjedwe akupita pasogoro. Mphamvu zopanga malamulo ndi mphamvu zimene zinapasidwa ku nyumba ya malamulo. Ndiye ngati mphamvu zimene zozo zinapasidwe ku Council ya University of Malawi alibeso mphamvu zoyimisa malamulo amenewo. Chachiwiri ndicho nena kuti ife tikunena kuti nthawi yakwana yonena kuti ma universities muziko muno awonjezekere chifuka chiwerengero chana amene akhala kupita ku university chakhala chochepa kwambiri muzaka za Nkhani Nkhani.
Ndipo mkulu wa bungwe la maphunziro la Educans in Malawi Dr. Limbani Sapato wati akufuna President Chakwera kuti abwere poyera pangani poti anayikira kumbuyo ntchitoyi mmene ankayankhula ku mtundu wa Malawi chaka chatha.
Funso ndiroti kodi mphamvu a university council azitenga kuti kuti achite contradict a president, achite so contradict the national assembly, my members of parliament. Kodi mphamvu zimene zizo azitenga kuti nchifake tikunena kuti a president akwenera kuti abwere moyera mwina nkutheka kuti mwina iwo anapereka directive choti sizingathe kuti chairman wa council o parastato ina iliyonse mene nimaziwira mboma kuti apange position ya against the president and against national assembly popanda kuchita concert.
Neneri wa President Lazarus Chakwera Brian Banda anaitwa apatse nthawi asanayankhepo pankhani. Maloma Zodiak ndine madalitso Phiri.
Bungwe lothana ndi ziphuphu ndi katangale la Anti Corruption Bureau ACB alidzudzula kuti sili kuchitapo kanthu pa pempho la anthu ena ku nsanje omwe akhala kupempha bungweli kuti lifufuze nkhani yakusakazika kwa ndalama zoposa 800 million kwacha ku konsolo ya nsanje. Anthuwa anapereka kalata ya madandaulo ku ofisi za bungweli ku Blantyre pa 18 December 2020 poseri ripoti la kauni uni la mchaka cha 2017-2018 la mume konsoloi inagwilisira nchito chuma. Wapa mpando wa mgwilizano wa mabungu wa menye na furu wantu la Nsanje Civil Society Network ama ikitansa wati kusagida kantuku kuta kulimbikitsa mchitidwe osakaza chuma cha boma. Mnaniri wa bungu la ACB aigri tandala anapimpa ntawi kura yanke bankani. Alfred Guta alindiripote.
Wapa mpando wa Nsanje Civil Society Network ama ikitansa uramimbikiza kuti bungu la Anti Corruption Bureau liyanka msanga nkawa zao. Adansa alikuchedwa aku kuchitisa kuti okwira ntchito konsoloyi azisakaza ndalama za misonkho ya anthu.
Isenso panopa tikuchodabwa chifukwa chonena kuti aiseyo ngati ya Malawi okhudzidwa tinapiro kadandaula ku anthu wa Corruption Bureau mpaka pano sitikwanzira pa yankho pa ndalama za Nkhani Nkhani zombe zinasokonezedwa kuno ku Nsanje. So ife tikuchodabwanso kuti tuchitika ndi chani. Kuchoka kumene kuchirandira kusagwesa ndiwononga ndama za anthu akumudzi ndiyo pira ntchito makhaso.
Neneri wa bungu la ACB aigri tandala amemba nthawi kuti ayankhe pa nkhaniyi. Malingana ndi ripoti la kauniuni la nchaka 2017-2018 la mumu konsolo ina kuisina nchilo juuma. Ndalama zuposa 800 milioni kwa aja, sisi kutuzika kuti zinagwira bwanji nchito. Malama Zodiak kublanta, ndini Alfred Guda.
Boma la gawa Mankwala, opera di zirombo, tuone kangati nchembele za ndonda, o wana malita 15,000. Kuntambi zake zose za uli imipo, funa kutana ndili zirombo oti, tomwe taunonga mbeu madelena zikolino. Ofalitsa Nkhani kunduna wa za uli imi, aggression lungu, watipaka dalibano, boma liku lanso 24,000 liters ya Mankwala uonje zira, komanso likupuzi sali imi madela onse, pamomwe anga taninane ndili zirombo oti. Komabe ya lungu usana nene kukula wavuroli, ponina kutiboma, litze rusa ripoti. Uson Henry, walimba ripoti.
Tizirombo toni gangani chembele za ndonda, tasakaza minda ya mbeo yochuluka madela ena zikolino. Ofalitsa Nkhani kunduna wa za ulimi aggression lungu, ati paka dalipano boma likufufuza kukula kwa futoli, koma ati lagawakali 15,000 liters ya Mankwala opopera minda kuntambi zake zonse za ulimi. Iwa ati boma likukulanswa 24,000 liters yonjezera ya Mankwala wa.
Talambia nitu maripote ya tizilombo dimene tukujoke la madelosi ya nasiana. Ngatunduna takaraswa tiku ugina nchito ndia langezi atu madelosi ya nasiana. Amina kukala kutipata ma update kuti kunoko zilimotele. So tina kula Mankwala na pafufu 15,000 liters. Ine tina igawa gali kuma ADD kumasu kuma EPS. Kuti ngatunga ke kuti alimiamba kukuzi kandi tizilombo dimene kweza kubope la popela. Ndi kuti tizilombo dimene mwenye atisapetele ufala mminda yo siyana siyana.
Alungu ati undunau wabezanso zipangizo zina zabadera zotani ananditi zirombo toni kangani chembele za ndonda komanso African Army Wems kuti atizi wazavuto olintawe ya bwino. Mkuloza uli mindichile ngedwe kunchinji Aivirini Chima kumwe vuto olila kulaso kwa mbili ati mkofunika kuti alimi azikala chiru ntao zonse kuti tizirombo oti atane na atuma changu.
Asia ndina minda ya pafafubi kuti aone ngati mbozimene ziza kwa munda momo tufuwa ngati zangu ya mbago mene sisi vuta kutanda kutana nazo tufuwa mango tangu zichota ulomuzika musa vuta.
Kuchukira kuna kunchinji maloma Zodiak ndine Wilson Henry.
Sukuli ya Mzuzi University ya imitsa chikonzero chake chokhala ndi mwambo wopereka ma certificate, diploma ndi ma degree kwa opunzira omwe amayenera kukhalako pa 27 January ndipo omwe akuti akukonza kuzachita mwambowu kudzera pa makina internet. Malinga ndi akulakula sukuluyi izadza kamba ka malamulo omwe boma lakhazikitsa kuti anthu asamakumani m'misonkhano komanso kutsekedwa kwa sukulu kamba ka mliri wa corona. Opunzira opitirira 700 omwe anatsiriza mapunziro awo mchaka cha 2019 ndi akuyembe kezeka kulandira ma certificate yao. Anjira Mkandawire ayenetsa mbiri.
Opunzira opitirira 700 omwe amayenera kulandira ma certificate awo atatsiriza mapunziro pa sukulu ya Nzuzu University apitirira kudikira pomwe sukulu yati pakali pano ikukonza zochititsa mamboyo kudzera pa makina internet. Malinga ndikati omwe sukulu ya Tulusa lachisanu chiganizo chichadza potsatira chireso chomwe boma laika kuti anthu ochuluka samaso Nkhani ngati njira yopewera kufala kwa kachirombo ka corona. Mlembi wa sukulu iyi Ayona Mgwira ati pakali pano akulu-akulu a sukulu iyi akukambirana ndi boma pofuna kupeza njira zoyenera kudzachititsa mambowu kudzera pa makina internet. Akakakhala kachiwiri kuti sukulu iyi imitse mambo ake wopereka ma certificate pomwe chaka chatha mambowu unaleperekanso kamba ka mliri omwewu. Pa mwambowu konsolo ya sukulu iyi ikuyembekezeka kudzadzoza President Lazarus Chakwera kukhala chancellor wa Mzuzu University. Sukulu ya Nzuni nayo yakhuzidwa kwambiri ndi mliri wa corona pomwe ena maphunzisi pa sukulu iyi amalira kamba ka COVID-19 komanso ophunzira ena apezeka ndi kachirombo ka corona. Malo Zodiak ndina Angela Mkandawiye.
Anthu ambiri oyenda pa minibasi pa msewu wa Area 4925 kulilongwe anagwira njakata lachisanu mawa kamba kuti madraiva la minibasi anachita zionetsero. Izi anachita poonetsa mkwiyo ndi ndondomeko yotenga anthu awiri pa mpando. Madraiva lawa atiboma sili kukakamiza anthu madera ena kuti azinyamula anthu awiriwa. Ndi ripoti lomwalemba Western Guta.
Madraiva la minibasi panse wa Area 4925 mpaka ukanengo lero akuchita zionetsero zotsutsana ndi ndondomeko yonyamula anthu awiri pa mpando mu galimoto zonyamula anthu. Kumawako iwo amakakamiza galimoto zonyamula anthu kuti zisayende komanso kutsitsa anthu. Iwo ati madraiva la madera ena mu mzindawu akuwalola kunyamula anthu atatu kapena anayi pa mpando zomwe ati nzowapinja. Mozi mwa madraiva lawa wati kukwera kwa ntengo wa mafuta komanso ndondomeko ya 60% sizi kuwapindulira.
mafuta akana ntengo mojo tula uta nemu kanisa tengano awili awili atu 4 loka 6 anantana 300 ena 400 tika fike kutija tiba ngatama zingati wana kutikila pomwepo anato kutikila pomwepo license ina tule kutikila badi oida nina kutikila badi nemu kazo ziri tandisa kwina kukwaji sabo oku 24 lawa kwa kwa
Mozi mwa antu omwe amalepera kupita kunchito aneli kalanga adandaula kuti sangathe kuyenda kupita kunchito kamba kuti palibe gali moto zonyamula anthu zoti nkukwera ndipo akadakonda boma ikana kambirana nawo nsanga
ndipira kunchito ndauni komano ndukanika kubwera mini basi apanga matemo a mini basi akaniza kali moto ina ili yose kuti nyamea abo mati bangwenda bakole bakono ndi mina kapena bese kaina ake kuti zinyamuleko koma zikonetsa zoti zikufutabe
Masiku apitawa, boma linalengeza ndondomeko zatsopano zopewera ofala kwa nthenda ya corona. Imodzi mwa iyo ndi kuti galimoto zonyamula anthu zizinyamula 60% ya anthu omwe zimanyamula. Kuchokera ulilongwe malomo Zodiak ndine Western Guta.
Mukuonera nkhani pano pa Zodiak ndi zambiri posekidwa apa takhani pomwepo.
Kupeza zindu zabwino sikulira kukhala ndi chuma koma kunzindikira chinsisi. Pamene Yohane anatangwanika kufuna kumukomedwetsa tangu, Yakobe anapeza chinsisi cha tangu kudzera pa lisiti la katundu amene anagula tangu. Tangu amagulitsa ntchito zonse zopangidwa ndi Purity Sanitary Products, monga Purity wosambira mtupi, Purity wosambira mmanja, Purity wodzora mtupi, komanso Purity wotsukira mbale ndi mapoto. Patango tasa bada imozi, Yakobe akugwiritsa ntchito zopangidwa ndi Purity Sanitary Products. Yakobe adatenga mtima watangu chifukwa chooneka bwino. Woneka ni bwino pogwiritsa ntchito Purity Sanitary Products.
Kulandira ninso ndipo tisanapitire ninkhanizi tentuone mitu yake. Bunge la Siseki lapempha President Chakwera kuti aletse zomwe konsolo ya UNIMA yachita poyimika ndondomeko yogawa UNIMA. Bunge la ECB alidzudzula kuti sili kuchita kanthu papempho la anthu ena ku nsanje omwe akupempha bungweli kuti lifufuze nkhani yakusakazika kwa 800 million kwacha ku konsolo ya nsanje. Muzamalonda, kampani za insurance zatsitsa mtengo wa msonkho wa insurance kwa galimoto zonyamula anthu. Ndipo mzamasewero, bungwe loona zamasewero othamanga mdziko lino la AAM lati likudikira chilolezo kuchokera ku bungwe la MOC kuti othamanga ayambenso zokonzekera zawo. Popitilira ndi nkhani zathu, bungwe la Insurance Association of Malawi latsitsa mtengo wa msonkho wa insurance kuti zigwizane ndi lamulo la boma kuti galimoto zonyamula anthu zitsitse chiwerengero ndi 60%. President wa bungweli abaiwo chiwoni wawuzatula nkhani kulilongwe kuti izi achita pofuna kuchepetsa mavuto omwe adza kamba ka COVID-19. Wapampando wa bungwe la yeni minibasi mdziko muno a Felix Mbonekera wayamikira ganizoli alinafe mlamba walemba ripoti.
Pamene chiwerengero cha anthu okwera galimoto achitsitsa ndi 60%, bunge la Insurance Association of Malawi latsitsa mtengo wake wa insurance omwe anthu adzilipira. Iyi ndi njira imodzi yochepetsa mavuto omwe adza chifukwa cha COVID-19. President wa bungweli abaiwo chiwoni auzatula nkhani lachisanu kulilongwe.
Minibus yonyamula anthu 10 timanena kuti mpando uliwonse ticharge 1,000. Tandauza kuti minibus yonyamula anthu 10 ndikuti ticharge apo 10,000. Ndime takhala tukupangira. Koma panopa ndi mmene ndondomeko za nyuwanizi zasopano zizayikidwa, tunena kuti tasiya kuchaja anthu 10 pa minibus. Ndi pa minibus yoti kunyamula ngati anthu 10 tizichaja po 6,000.
Zomwe bunge lidapanga zakondoletsa bunge loyang'anira ma minibus, ndipo wampando wa Minibus Owners Association of Malawi a Felix Mbonekera wati aitanitsa msonkhano ndi ene galimoto za business kuti akambirane za izi.
Anu akama minibus yo aina kuti alandira uthenga ndi cholinga choti auze ma drivers awo omwe amagulisa ntchito magalimoto awo pansewu. So kwa ife tikufuna ma operators kuti auze ma driver ndi ndondomeko za sopano zomwe zayikidwazi chifukwa kawiri kawiri mwini wake wa galimoto akamuza driver wake aina ya kumvera.
Mliliu wakudza kwambiri nchito za juma ndipo anthu omwe amachita malonda apansewu akudzika nawo. Oyendetsa maminibasi akhala akutsutsana ndi chiwerengero chovomerezeka cha anthu omwe akuyenera kukwera minibasi, ponena kuti lamulo latsopanoli silikupereka phindu ku business yawo chifukwa mtengo wa mafuta unakwera mwazina.
Alimena afodya kumpoto kwa mboma la Mzimba akugwira njakata mbewu yawo pa mahekta 22 ita unongeka akuti atathira fereleza wodziwika kuti dibanji. Mmodzi mwa alimi kumalidadi a Julius Bodolo watiuza kuti atathira fereleza yemwe anagula ku World Wide Wholesalers kumzuzu, fodya wawo yense ananyala. Mmodzi mwa akulu akulu ku World Wide kumzuzu a Bamus Dayton ati alandira dandaulo limodzi lokha kwa mlimi Nkhani, koma iwo alifereleza wawo ndi wabwino bwino. Tobwera kumwenda alindiza mbiri.
Mmodzi mwa alimiwa a Julius Bodolo auza Zodiak kuti anagula fereleza wa dipatch ku World Wide Wholesalers yemwe anagwiritsa ntchito mmunda ma hektara 5 omwe analima fodya, koma atathira ferelezayi fodya yense ananongeka. Iwo ata kudandaula popeza ataya ndalama zokwana pafupifupi 5 million kwacha kamba ka fodya yemwe aonongekayi, koma ati kampani yomwe inawagulitsa ferelezayi sikufuna kuathandiza.
20 bucks janitathira panangotha 2 weeks kena kufodya anayamba kumakhangati kabichi fetereza kuika kayani masamba china chilichonse chomangoonongeka panthaka. Ndinitanyamuka kupita kwa arangizi anakamuona fodya uja likizo na nana zoti ndi fetereza kangati makemiko zena ndiena mulibe. Ndinitapita kwa mwenye amene nagulako yeyo kuti andiyankhe bwino bwino anango yankha mongo kali pandi kunena zoti ya idweyo usandifuse zambiri mbiri nesindipanga fetereza.
Koma owona zamalonda ku ofisi ya World Wide kunzuzu a Bamus Dayton ari ofisi yawo yalandira dandaulo limodzi lokha, koma sanathe kunena ngati ofisi itandize mlimi aliyense amene wakhudzidwa.
Sitikuziwa amene amapangira amathira fetereza kunjako chifukwa choti fetereza kuchiyambire nikugulisa. Sitinamvepo dandaulo naliyonse komanso fetereza uyu ndi wabwino bwino, ndiye zoti tinganenepo zambiri pa nkhani imeneyo sitinganene, koma chimene tikuzona choti timagulisa ndithu fetereza wabwino kwaniranso mapejisi.
Mlangizi wa zaulimi kumalidadi kumzimba North wati pafupifupi ma hekta 22 wa fodya aonongeka, ndipo lipoti lokhudza izi linapita ku ofisi yoona zaulimi kumzimba popeza alimi ambiri omwe anathira fereleza wa dipatch yemwe anagula ku shopu zosiyanasiyana zogulitsa zinthu za ulimi mbomali akhudzidwa. Malo mazodi akuno kunzusu ndine toweya kumwenda.
Tsopano tione za masewero. Bungwe laona za masewero tamanga mdziko lino la AAM latilikudikira chilolezo kuchokera ku bungwe la MOC kuti otamanga ayambenso zokonzekera zawo. Wanena izi ndi mlembe wa bungweli a Frank Chitembeya. Iwo akuyembekezeka kukachita nawo mpikisano maiko a South Africa ndi Botswana miyezi ya April ndi May. Mpikisano uyi ndi ofuna kupeza malo ku mpikisano wa Olympics ku Japan. Sampanda ali ndi ripoti.
Potsatira mpikisano wa National Open and Track Field umene unachitika mwezi wa November chaka chata, otamanga onse amene anachita bwino anayamba zokonzekera mwezi wa December koma zinayi mitsidwa chifukwa cha ntende ya COVID-19. Paka dali pano otamangawa aitanidwa ku mipikisano inanso ikuluikulu ya Gaborone International Pyramid Meeting dziko la Botswana mu April, komanso Confederation of African Athletics South African Senior Open Championship mdziko la South Africa mwezi wa May. Mipikisano iwiri imene ndiya mitunda ya 400 ndi 800 meters ndi imene otamanga akadziwire nthawi yawo yeniyeni yotamanga, ndipo otamanga onse amene akayimirire maiko awo ku mpikisano wa Tokyo 2020 ku Olympics mdziko la Japan akuyembekezeka kutenga nawo mbali. Mlembi wamkulu wa bungwe la masewero otamanga mdziko muno Frank Chitembeya wati nkofunika kuti otamangawa ayambe kukonzekera mipikisano iwiri.
Mipikisano iwiri yotifeyo tena kuti tikapange nawo chifukwa choti mpikisano imene anthu akapangira ku nthawi zomwe zizopo mwezi ndi kula zothamanga pazuko lapasi tinaona kuti ndithu kulikoyena kuti tipindirize kampu apapa tikangoti tangokhala zikatimvuta kuti tikwanise zolinga zathu kuti maasire tatu apange nthawi zimene zilizoyene
pachisi nyasulu amene amaphunzitsa masewero othamanga pa sikulu ya Bishop Mackenzie ndamene anasankhidwa kuti adziphunzitsa othamangawa Stenlifa Monei Chingaipe Peter Kamchiko ndi Asimenye Simwaka ndi ena mwa othamanga chisodzera amene anachita bwino pa mpikisano wa chaka chatha.
Aboso ndipo pa mtsiriziro pa nkhani zathu koma tisanasiyane tuone nsomito yake. Bunge la CCK lapempha President Chakwera kuti aletse zomwe konsolo ya UNIMA yachita poyimikana ndomeko yogawa UNIMA. Bunge la SCB alitudzula kuti sili kuchita kanthu papempho la anthu ena ku nsanje omwe akupempha bungweli kuti lifufuze nkhani ya kusakazika kwa 800 million kwacha ku konsolo ya nsanje. Muzamalonda, kampani za insurance zatsitsa mtengo wa msonkho wa insurance kwa galimoto zonyamula bantu. Ndipo mzamasewero, bungwe laona zamasewero othamanga mdziko lino la AAM latili kudikira chilolezo kuchokera ku bungwe la MOC kuti othamanga ayambenso zokonzekera zawo. Pezani zambiri pa tsamba lathu zodiakmalawi.com. Kumbukirani kukhala motalikirana nthawi zonse kuti mupewe kufana kwa mliri wa COVID-19. Ndine Robert Galuha.